Bana mboka mbote mingi na bino gozali kolanda telephone trottoire.
Thank you.